ejele indaba ye rape ikhona zikhona iboshwa erishwayo kodwa ke into egcina siyenza ukuthi ugcine usudidiseka ungasaqondi kahle noma ye rape noma yini lento yenombolo nombolo ifika ixove yonke lento ngoba la inombolweni indaba yenombolo is very sensitive ejele eniyona eyenza ukuthi ijele libe yilento eyiyona namhlanje indaba yenombolo ejele khona ama 26 khona ama 28 khona ama 27 khona ama big 5 khona zonke lezo nhlobo nje khona obulubeke ababefana nathi abangazilutho abangathathe inombolo lento yenombolo abantu abaningi baye bengene ejele abanye uthola ukuthi omunye wayithatha ngaphandle washayelwa ngaphandle kushayelwa ukumukela inombolo uzugxivizwe la njoba ama 28 ama 26 ayibhale ngapha ama 28 ayibhale ngala so uthatha inombolo ngaphandle uzubhalwe ubhala inamba 28 mawungabhali inamba ubhala ama sign yazi ukuthi mawubhale intomba mudwebe intombazane la uyi 28 mudwebe intombazane inqulo yazi ukuthi mudwebe umese uyi 26 so kuhlukene nekuhlukene so ke kuyenzeka kungene ejele ubhalile inombolo awuyazi kahle uyazi esitolo ngakini wayithatha esitolo ngakini uyifundiswa umseti ngabe uyifundiswa umabura owayengazange boshwe naye kodwa nje owahlala nabantu ababoshiwe wayesecabanga ukuthi inombolo yayazi aza kugcivizela mawusu ufika ngaphakathi usufika ke sekukhona amagunya ngempela sekukhona ama 26 ngempela azothi bayithi yes uyindoda esebenza kanjani uvela ungazi uthi uyayisho lento oyaziyo uvela kuthi uyasibhedela wena yini lo uthatha blone njengoba ubhalile nje ukanje ugcineke sewusabiseka ngaleyo ndlela unikeza umese kuthiwa in 2 days noma kuthiwa ingakusasa unikeza umese kuthiwa ngakusasa phakama uyafika ejele awukwazi nokuphakama lokho ukuthi kuyini noma mhlawumbe usukubonile ukuphakama wabona umuntu eshawa ezebulawa ngezinye iboshwa beshawa ngamaphoyisa ekade phakamile bese kuthiwa kuphakama wena ngoba manje kufanele ucorrect inombolo kufanele ngoba ugwegwile manje kufanele uqondise inombolo uthola ukuthi uzogcina ukusaba ngempela ukuphakama bese kuthiwa ufuna ulalwe yigunya kufanele ube intombi ube ingane babizo kuthi ufanele ube umfana kasibani bani ugcina ukubona lokho sekulula ke ukuthi ukunokuthi ngiphakame ngibulawe ayi ngingakuncamela ukuthi ngilalwe isiboshwa begcine ke sebelawula ziboshwa kanjalo umuntu azagcina aziwe ejele ukuthi uyingane lo kuyaziwa ukuthi umfana lo makuthiwe ejele umfana sokusho ukuthi uqomile so ke begcina bengena kanjalo angithi uyayibona lento ukuthi ngesikhathi lo muntu echooser the better devil ngoba lento ngosathane bobabili choose phakathi kokuthi ulalwe ngomunye umuntu wesilisa mind you awuyona igay uyaphila nje nemizwa right phakathi kokuthi ukhethwe ukulalwa isiboshwa nokuphakama wosathane bobabili but you have to choose the better devil between the two abanye kabaningi baye bekhetha ukuthi belalwe ziboshwa mawusuka isibindi ungenaso bese ke begcina ke sebengabafana kanjalo thola ukuthi umuntu ugcina useyintombi kanjalo ejele kodwa ukuba intombi kwakhe ngesikhathi simlala lesi siboshwe siyigunye simlalayo ngalendlela sobe simlala ngayo kuyafana ukuthi siyamdlungula abanye bavele bevuka ekuseni beyosho bethi ngidlungulele ngibambe ngenkani ethi achaza amagunya ethi nje angiyazi kwale nombolo akhuluma ngayo akaze ngivumela ungidlungulile ngaphela makutholakala ama spams aleli igunya esiboshweni lizoboshwa lelo gunya thothi mhlambe ligotshe udilika jele liphinde gwishe omunye phezu kwayo udilika jele kodwa ayayenze show amagunya ukuthi ngaphambi kokuthi lilale ayosabuseke ngendlela yokuthi nje awuzukucabanga ngisho ukuvula icala ungaphika kwakuthi ulaliweke ungaphika enza show ngoba imvamisa futhi uma walivula icala kufuneka wenze show ukuthi uvula icala usabuyila amaphoyisa ejele kawanendaba uvula icala abuye kubuyisele khona lapho kufuneka wenze show ukuthi maye kuvula icala nje uvulele leli gunye likulalile awubuyi ngoba mukwabuya ngeke kusuphile kodwa futhi awuzokubulawa yile uzothi uyophaka nje ulunqunywe ziboshwa zigwaza iphakame ngawe ngoba usuthinta ipholo phezulu suthinde igulu so ke indaba ye rape ihamba ibanga elinjalo kodwa ke abanye ngempela but okuyikhona okuyikhona sizathu noma okuyikhona nje impela okwenzekayo abakusukela amagulu iqala lapha enombolweni awaveli nje sukele nomuba iqala lapha enombolweni bokwazi nje ukuthi makhona umuntu othi sengireshwe yinango sibanibani bokwazi ukuthi kune nombolo phakathi so i rape yasejele ihamba kanjalo.